Let's go. Oh, Thank you. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.